A few minutes in a pool. Drive there. It's less than 2 kilometers. So, fear robot. Man, fear robot in me, but can't afford the message. Man, it's message. 10,000 rand has been devoted to the positive. I'm not paying 5 minutes. So this is my first salary. So I had 17,500 rand more food. I'm pulling the letter because I'm putting one in. I'm putting the number of the people for us.
Amen. Amen.
We will never run out of resources.
Amen. Hallelujah.
So, now, immediately, I say about phone, and I'm not going to go to my phone and about phone this. And the 2,000 rand they call. What culture?
Amen.
Amen. That's why I need to go on. We are normal, no more. We should be a normal. 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 We should be a norm that's why I want to come to the is because it is a common of then you know who won't. private may be your business. Whatever may be your profession. Whatever may be your job. I think I'm going to say as well. What are the man Shumaya and Shonavan and his house? I will not tell them who fathers about personally. I will not tell them how they bring up late because it was being around for looting to be late. Or by that time, my mother and other prince upon themselves. But come on, would you put them out of pain? Yeah. That's a good man. Says one of the other one. When I begin, I shall manage an event and report. Our club has been about what, 7-8 years ago. We should mind upon the soul. So, must you mind upon the Sushimana is going to go about by a Sipagada, by a peel and all that. When they come for 7 years, they shall deal. I want to do it. And now, Pizuta, I want to do it. Ugo's cousin, you whom we are, Yasha, my five boys ever named. So, by Sus. So, I want to. I'm doing it. I'm going to have a problem. I want to find a good one. I want to go home. My name is Nala. I want to go home. So, my ears are about my name. You're going to say to me that you're going to say to me. Oh, my, so who can I tell that? You can't say it. Sometimes you cannot say I took us to our channel that I have an uncle. I wish I know what the circumstances were. But your mind is something you imagine what they can actually believe again.
Yes.
So again, I say, my mother, and 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 I say, my mother, so, me sitting in America. Sitting in a womb, no blood. If I'm not getting a minister of Pulma, then I'm going to go. We're going to go out to tell a financial who's a soul for them.
Yes! Yes!
Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!
Yes!
Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! The following year, we had a conference in Shumana. So, among the following year, I suppose the woman who had one of the services, who wanted this young couple by the Mama Corporate. And you know what happened? Umakulmanabo, end of a woman, and a couple of cycles, and a snowball's cousin, Peshe. You see Dana Nabogayona. Actually, you have seen Dana Kapuya in the home of 50s. So, we have a couple of people in one of the islands in America. So, we basically have a school of God. So, as my big son, now, about talking about Mamuyo Mudo was the other thing to know what I'm doing. So, we call a little story. Who fathers were going to go? He's prophet of the world of soul. Some people are not going to be able to do it. umntwana. So the following year mamfika nabo sibana nomntwana. Nada yakhaphule ya by the way yaba nayo umntwana. Manje uthwale naba umntwana. So lona waphila uNkulunkulu wafaka ngum waba khona umntwana. Abana umntwana. Angenxa yobufakazi
bukaNkulunkulu.
The point ngobufakazi akusijust obakho. Fana kulukulu vele kuwe. Mara kukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu
wenzekaufakazi
bukaNkulunkulu. So you need to be able to always remember ukuthi uNkulunkulu osebenza kithi izinto ayisebenza. Sizana bazalwane. That's where we are going. But uyabona kunqoba okunye nokunye okutholayo ukubeka kuposition yokuthi kusho ukuthi I can control this.
Amen.
Yes.
Amen.
I can control this.
Amen.
Yabona ngibulale le situation
ukuthi
ngaphindi phakathi.
Yes.
Ngaphindi so.
Amen.
UDavide wahlangana phakathi. Akathi ukubula noGoliatha laba nesatisfied ukuthi hayi ufile.
Yeah.
Walandi ngeke. Ufanisanekhalo. Ufile.
Amen.
Asebonge manje. Ufile ukufaya ukuthi sawubuye sihlangane naye. Manje uhambile.
Yes.
Nali kanda lakhe nayo umzimba wakhe. Manje lakhe nathathwa nayishwa aba yiphalenji wa mahalo eJerusalem.
Yes.
Ukuthi ubonakale ukuthi ubeshabisa mara nako akasena khala. Yonke into enkomba ibalwe emamini khala.
Amen.
Ungamla lokho ehlale kusho la kuwe. Ukususe la kuwe ukuthi akuseyona imetha lento. Akuseyona i-issue. Akusizinto ezintsha.
Yena
siqedile.
Haleluya.
Ayinanhloko zokuphelile ngayo. Mara mayinanhloko zokuya kubuza ukuthi iphelile. Into esasene-influence la kuwe. Even if uyinqobile, izobuya futhi because
yeah.
Ithole attraction. Nakuwe. Asaba ukukhona ingqondo zethu fanele ishintshe. Zibe zintsha because uma ingqondo idala, iyalokhu ibuyela entweni eyidala. Uthi usoyekile utshwala ungaphinde, usho ukuthi akusaphuzi. Marimo lakithi usho ukuthi iklasi nje. Iklasi le ngamosha, 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 kalendaba phakathi bendiphuza ikhesi yokuinazi usathane angaphamba ngento encane because ingqondo yakho ayikashintshi. Actually imystery yokuphila ekunqobeni nasekubuseni ingqondo eshintshile. Ingqondo engakashintshi yona ukubuyisela emuva umzalwane. Awudingi usathane akubuyisele emuva ingqondo yakho. Ngiyabona izokwisa. Izokwisa la sekusathana ase decide ukuthi awudlule. Ngiyabona yakho ikwisa. Ingqondo powerful. Powerful ukudlula yena usathana. Ngoba uya usathana angeke akufake noma ngubi lapho ukufaka khona. Usathana fana athole wena. Akuphi suggestion. Wena thatha le suggestion. Uzinde naye.
Yebo.
The most in my area khona ngoba. Mayikhula ithatha indawo yokho.
Yes.
Then you from there is a message jena ukuthi wenze.
Yeah.
Ingqondo engakashintshi yona ke. So, we important for us as abantu bamaNkulunkulu to be able to overcome in here.
Amen.
Hello, yeah. Right.
Amen.
Mase Bible school, we lecture in 80. If you've got stinking thinking, you need a check up from your neck up. If you've got stinking thinking, if your thinking is stinking, you check up our thinking in this way. We think I'm all that I have. Uma adibe sokuthi mina ngisumzalwane ophelele, umzalwane ophelele, nangaphakathi, alright, yathi la ikhanda. Uyakubabezela. Nakusaphela amavesilana uNkulunkulu usiza abayisizayo. Uzowe enyangeni nasiza kubeyi ngokufukezela. Usaphelela. Uzotshontshe emsebenzini ngoba uNkulunkulu usiza abayisizayo. Nakusesokwenza lawo mavesi lawo, ayikho nevesi eBhayibhelini. Isencwadini yokuqagela. But it is a verse, and not dwelling at their bar. Mother, I call it the best in the one young worship. Mother, I call it the best booty. Where's why he made you want to go to the woman? Who called it up? Who's on the car? I didn't have a nest. Mama nasho zwa bonela vhathu vha kunjane konzwe.
Yeah.
Athe phela ai worship ai nokhlanje bedile. Aw. Kwenze njani? Amsho na mahuku. Aw. Aw, sorry. Ine to boyfuna. Ufuna ukuthi bakutshele ukuthi yabetha ngoba wena. Bazobona ukuthi important kanjani. Kan mama important, aw no. Ha
ha, my father.
Wabona abantu abayimportant abawulovi and mawuzathi uimportant awulovi but fanele nazi nonke ndiyimportant akukho lasbot niyabantu nonke ndingukristu nonke elingana nonke unkulunkulu ndithanda ngokufana inkingasi unkulunkulu kundithanda inkinga ndingiyithi ukukuthanda ibhayibhile othethelelwe kakhulu uthanda kakhulu othethelelwe kancane uthanda kancane alishi ukuthi kuna abantu abathethelelwe kakhulu kunabantu abathethelelwe kancane mara uma mina ngicabanga ukuthi ngithethelelwe kancane nami uzothanda kancane uma ucabanga ukuthi uthethelelwe kakhulu uzothanda so-ke thatha indawo yakho yokuzala wande uqobe ubome lowugcwale uxhaba ubusi le bandla leli njengoba lina lingagcwala umhlaba in faith Amen. 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 Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen. It is a church of choice. So, for the other one, I'm not a matter of how I get to shoot him as a matter of fact. Ulivala izinto zenu kulo wami uyingozi kabi uyazoba usebenzise right
amen
khuluma into eyiphilayo oyifunayo
amen
akusho makubona umlungisi la ufuna uviolet awuthi violet ufuna umlungisi uthi violet kwafuna umlungisi ufuna uviolet so naw uyabona umntu okay simo naso ubuzo angibize le nto engiyifuna ubiza le nto eyifuna ufuna umsebenzi ubize ubize like owakho ubize like usoyasebenza nomfundo selithandaza naye sengiqeda nomfundo selithandaza naye ngamamandeni empumalanga phela so unomzalwane omunye lo mzalwane wa awufuna umsebenzi for isikhathi eside so nokufundisa ukufundisa ukuthi hayi umsebenzi uthathe nje ungamafiki kuwe loba sihle nokuqoba kwethu asigobe sokulanda sabuya siyathola ngoba siyasindiswa uma sindiswa sithola umqoba bese siyaqhubeka asiye kudobha sabuya so what will you umsebenzi so now hamba nje umuntu osebenza so wakwenza nokwakwenza lena sabuya waba ku-Q abene ku-Q wavele umlungu wathi umlungu eyi wena lapho ugqoke kanje 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 bayi bonke bayabheka uyabeyazibheka mina ukuthi akhumbule ukubheka ya mjoe kamyeni wathatha ungena egeyidini washiya laba abanye nambeka ndizobona wathatha lombana wasebenza lombana wasebenza 2 months kanje lapho bayisupervise asebenza a few months, 6 months, what kind of a manager, what supervisor, something like that. What magalapo, 3 months later, oba nomuntu okhuluma kabi ngaye bamqoshe. Ne?
Yeah.
angigosha for 3 months angasebenzi. So makafika kumfundisi wakhe, umfundisi wakhe manje wayaya emsebenzini. Athi ayazi labantu bacabanga ukuthi mina ngiyangisebenza la, mina ngisebenza la.
Amen.
Umfundisi wakhe manje ufunani la, wathi hayi phela abakazi ukuthi ngisebenza lapha kanjani. Abazi. Bacabanga ukuthi bayakuxoshile. Ngikusho umuntu ofana nawe.
Hallelujah.
Ngisho umfundisi wakhe. 3 months later bambizi. Ya manager manje. Ha? Ukhulumele naye kunayo?
Amen.
Hallelujah. Ngiyakuthanda zamazwi.
Hallelujah.
Ngiyakuthanda samandle.
Amen.
Awukholo uzothi kulentaba bobule phosa kombani. Uma ngabazi lento esho yenze uzobona lento oyisho.
Amen.
Unamandla amangalisayo.
Amen.
Una umvulele. Ulele bese kusatha umsaba. Ulele.
Yebo.
Umsaba. Ikina ulanga athola ukuthi wena uyamsaba. Uyazikini. Uzokhlasela elokweni sakho.
Yeah, yeah.
Mara wabona ukuthi awona uyamsaba. Zigene. Usathukile lo muntu akangazazi. So thatha indawo yakho mzalwane.
Amen.
Ufuna ukumalana then we'll see you this session and come back after this. Amen. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you.
Hallelujah, praise the Lord. Ukhulwe isimo senqondo. Let's give Lord a hand of praise. Whatever is God of God, no matter what. Nanoma isiphi isimo obhekane naso nabantu, ukhuluma ngeso sipositive osukunayo and forget from this obstacle. Glory to Jesus. Angazi isituation obhekane nayo ukuthi ngabe yini. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kubalekele ndawo uthi kunesimo lekubhekane naso, but manje ngithi mina ngegama lika Jesu tshintsha isimo senqondo yakho, even kuqala bese ukwenza lokho okufunayo, bese ukhuluma lokho okudingayo, lokho ofuna ukubona. Praise the Lord. Let's raise our hands, bazalwane. The character of Jesus is in us. Hallelujah. By faith we have a character of Jesus. Lokho esingiyo umhlaba kuyinqobe kobini.